akahluleki uJehova. Akahluleki simangathe isimo sakhe, yeba simvumeli yena ukuba ahluleke. Can you join me? Akahluleki uJehova. Let me tell you, isimo sakhe yaba simvumeli, yaba simvumeli, yaba simvumeli ukuba ahluleke. Ngiyakutshela mama wami, whatever that you trust God for, He will do it for you. Whatever that you need, He will do it for akahluleki. When I'll shoot, oh.